kuzwa ngekubele lo muzi mina mangise kona ubaba wayeshiya siyishumi nane yasephuma phela amakanga makhulu ubaba wayeshiya siyishumi nane yasephuma phela amakanga makhulu.
Ngisho abantwini
ngiyakhala.